Sheila.
Kilimanjaro Premium Lager. Ni wakati wa Tanzania. Make the most of it.